phila abantu hey hey angena udokotela abafole abantu hey hey angena udokotela people are burning hey hey angena udokotela bayavutha abantu.
Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Gates.
Show up fetu wa fetu ba fetu ke episode 3 tsaka si ba fetu via channel ya Free State Culture ke mo pondo ke nyanjita mo re le beletse mfoke re tlo go bona dilo tse di blind ke tlo go bua le chef wa di papa tse di batsi bona ba re ke Patrick Thura re Bloemfontein ba re ke Face 3 ke mo re le nteng wena o shebile bo o re shebile wena net una no subscribe la o re Free State Culture ta ke ya go YouTube TikTok Facebook re wetse bona go ba the name of Dr. Gate go na re mona fela to re tsena re bone ntjita rona go nne monati ke tle dilo tse ditume ke go chapa go nyofa we are going to nyof let's go inside the bar ma the sponsor ra kopa bo di balaka tse di rwege go nne re la bona ke kgone le go ema ko the way ke ga thallang mashitanga ka teng ntja e ka re ka hi re tlo introduce hela and then spanish jelle re tlo itsitse di hintsi ka ene re la re tsenela re buelela ka dintja po e ba se di ntja ya ka o bona ka di sauce fela o zedla. Ah, for business. Ke ba beletse ka re tlo itlhantlha lo gae. E blela batho mo gae mo o mang o thumbe ngane and then re bone re ya kae fethu.
Ah, ke setse tshu ga ba fethu. Ke yona kota king ya lona mo Bloemfontein.
That's why.
Ha le seta ka dikota everything fela ba fethu.
That's why.
Ke bi innovation se ma ga tsamaisa tsana le dipapa ba fethu. Mnae.
So Patrick Mplele re tlo bona magic. Bentse ga di bona go nthongo go di phone di WhatsApp no re tlo bona ha ke batle ntseleke tse re plaka di jo tsa batho ba bang. Re plakile tsa ga. Ya go bona ke bone bo di chisanya maskambane ka itse o phisa ka dilo tse di dangerous. Chisanya maskambane ke bone mo beile liver liver skambane ke creative yetla. Di sponsor ka go patlhena go le mo donateleng la be bala ke shafu kitchen in ntembu wa zama le mmona le ka di banka o re le di banka ntsa kopantsa mara ke ka lena hela di stakeholders nje taruna ya kasi ene re e tshwanele di pedetsedi ba a di le di franchise go ne re re ba fe ha o se hlupeka buze go beni la re izama le batle ha o ba fethu ke a le kopa ge bona. Subscribe YouTube Free State Culture, Facebook Free State Culture, TikTok Free State Culture. Le nana o ke lela tsaka se ba fetse a re tlhakaneng ko magicing ya chef King Kota Thura dangi se a bonga.
Baba ke
bafetu ko beletse re mo athura best week kriya o sibo a just come bana go le monati go le monati kuri wa imenga se baka se setelle ke mo athura wa fetu phase 3 o sirikai e ke a bona o nyeka nyeka le bona ga ke nyeka nyeka mang ke a bona se come bana se go tshwere sentle o ka mpelela nga se come bana ke mako ya kapa bazama kapa go dira galaka batho ba pele keja.
This one is the best.
Where, Nana?
This one, you can spend all your money on this.
Bafetu, you can spend all your money to Tura. Njaya kota, Bafetu. So, I love my sister, we can let her go. I don't know, I'm going to
eat this now.
And
when I get home,
chasse, Bafetu. Bafetu, I'm going to eat this now. Because I'm going to my sister, I'm going to eat o tlo ja wane ha ntlha kwa o tla ba a le empty stomach a ba ja se seng kore ke taba ya go supporta se taba gore eng ke eng o supporta content ya kase Bafetu lena mo leteng bona mo bofuteng ga o tsena ka bomo kopana le thulwa ka fastry o dira dilo tse dipatsi my sister ka leboga ka supporto man and a babelela batho mang wa kae go mo ja
ke Phase 7
to phase 3. Ah, you are the best. Go to lay all the way from phase 7 to phase 3.
Where?
Nana. Tell you my sister got on the little na man. But the talk of banana kid. We told you about Matanga Hulanga beat. You are customary going phase 7 or phase 3. Thank you, my sister. Waka. Wrap it! Best chef. I got blown on Nagiriki, Kimanga Metro. What do you like our game? You got work at a Haunana for Montembu, Kakota. The phone man. Then we'll come. The profile. No kids are at the beds, I know. Give me a cha, watch our team. More than I get food, I'm on top of one time.
Taco mix.
Taco mix. Fetu. Now we did a magic in Patrick Tura. Now we did a interview.
Mexican tacos.
Why did you Mexican tacos? Because of the guy you work and do it. You think it's classy. Pizza. Phase 3 va fetu re dira thako no re palamisa ke miss
ke re dira la ke dira beef thako ni
a no ke beef thako
ya beef thako ke
dira just va shit government ke se va fetu nagele blaze ka re ga phase 3 go thula kinya kota na nna ga go dira discount bana no se re surprise te ke ya dilotse di babang chili thako beef thako I'm going to go to the house. Skiwa, It's a mashamotaku.
Mustard.
Which is funny, Sicilian, Cinemaran, Sevata of Frosta. You can tell the skilly sour pasta.
So now I try to regain ke dombolo ki it's something like hamburger usually ke ntho tse hlambo o ka ntse so now ha ke batla ho change the concept ke dire hamburger ya rona ya South
Africa ka
dombolo bag
ka dombolo bag e wa fe ke no tse di rehle concept dombolo bag ke mo khwa mo payment ka vathi mo kasi and then go diwa le dombolo SS, no, the Vitega Tapo presentation of Monad, no Retamos company, as this company, I take it key God. Mohaira, a subscriber, YouTube, Free State Culture, Kimorality, Lenano Little Wetin, no, Gilatakasi, Ronarika, the Bloomfontein, Facebook, Quapeki, no, to tell you that day, and it's a young Chakalaka.
So, I'm going to go to the house. so motho tla tla hela o bolelle ka mogwala pileng ka teng so wena ka botho ba ha o tla bo mothusa la e lo ga o tla ba expecta o le e khutlisa o wena o tla bo thusa o ke motho o na pila ke mothusi then ba bang ba e khutlisa ba bang ba e khutlisa
that's fine
go tsona di phepetso tse re kopanang le tsona mo location
as ba fetu ba fetu o jwa di jo di ngwala ha o tsa ba go busa rute go tsisa re 10 tax e ma re gone le senyelle tsa rona le senyelle tsa tse no re he di tsa skambani e ntsa se palamisa ke a bona di veje di wetse chips wetse
o nne leke
ke tsa mo face 3 ba fetu re mo face 3 go nna leke e ja enjoyele ka juice juba juice khubatsi nice presentation ai walala wasala walala walemala wa bon Free State culture ke ona hela e dira show ya di business tsa kasi ka di poster wa fetu ari nna ga nere le ba notsi le rona we need sponsor di khone go to thusa di business tse di sole tsone di khone go khophoka di e go godimo because of ke ka bone hela ba sinyetse batho ba dikela batho dijo re gone go ja ba tano rona gore batho scampi
ya o bide that's why feel like for when now but this is bide
so bona ka bona di le di steps di steps di steps se ya no so tshuna se ke bo guys ka ne stiki se le kinse
skiwa
ha steni skiwa moko batla la skiwa what is this now
repeat
ke tshole tse ke phela ke di plugile tse tsela re ke le betsa ka chaya repeat
so ka khaya repeat ba re ke bokae ei se ke se khwa tse go godimo
le go tsala ka
e se like moka 670 rand
o se ke sa se fete
ya se ke sa se fete
ha ke tuma ke mpatsi
mo ke tshi
wa bona ke di double cheese le double ne ka pa me no ka pa me ke ba gana le chips na le french na le
acha cheese ba she le beef patty re na le lehe re na le rib patty and then re na le salsa.
What is salsa?
Salsa ke mix one ne ke re kwa.
Oh, wa pelo lwa thako. Wa fetu delicious meal. Delicious meal. Wa kriya ka 7 tiger. Ke tlo itlopura bona presentation e batsi. Nice presentation. Nice. Ah, gabel. Gabel. Ke tshwane tsetse di batsi wa fetu. Face 3. Ke mo gele nteng. Ke di ka bona tlo ba. O je sa dipotla. Wa bona steps. No go tlo go time e thula.
Ha
se le no. Go se ka bona wa gabela gape ka ipotla no. La mo lutlo di ka kaudi.
Le lemon re tlo go tsa di taco seng tsa go na hiso.
Oh, di lemon o ke taco.
Taco.
Ah, wa spana bla. Ke lemon taco e bitwa
ke beef taco. Ke re flavor so ntse balance flavor ya
babo. And how juice ke?
Ah.
Ah ba fetu. How juice ke? O gila bola festival tse ga ka dipapa ka potla ka trophy ka pa. E ha re bua yi. O gila bola festival tse ga ba re he mo ke go plaka ya ka ya ntlo ka birthday. You were there.
Yeah, Hotman ke tswa 2008 itswile second position go Josie go the Soweto Quarter Festival.
Jobe
day 1.
Jobe e mo ya o bua ka Gauteng.
Ka Gauteng straight.
Ke bone show ene tletse blind.
Why bona?
Ka represent.
Ha ke represent.
O tswa number 2.
O tswa number 2 ya ene qala fela 2008.
So a o tloba Peter ha because bone ke ntse le on.
Yeah, re ka nna ba Peter le se mare mo ntse re rana tsa Free State ya ke re.
Sure. Aba fetu ke thura ba fetu o di le nyotse di batsi kana le thako o tlo betsa taste wa twati ke le pelle di lotse le o nyane jaaka e teng ke batla tlo go taste le nna ke tlile le ene ne ke mo chesa ka tsone go se mmele studio ke rona re gasele se le ene boke 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 ne sharp sharp o e tshwere ke le lo re metse light light ya
o tsuma da
e ba fetu ke iwo la mo frostana kwa Free State Culture na kwa Tsakasi so ke ba tlentsha go to taste mo kwa
to go jisa dijo tse di baba
ke ba tawa jisa di baba ne ba ba ne wena ke ba tla nete go ke ba tla mphe mo mo theme wena o counter for mene wa mo a bu fa ka to plus wena ka foster ntjai ha wena he wena ka o tshepa wena ka o tshepa so ha itse ya lo madala ma
ye madala
ke ye o re hula so gwani ja e tlo taste ja e tla taste bona re go monate ye no tla dise ke thako ga so go se company ke thako go monate ne o tsa hlafuna o tsa hlafuna o tla itlhaga ba ah
so to uga la re
shadas o rebla
mexique
mama ma di tsaki a
se manga manga e
ma ke wa ke kwa a kwa ipotsa ke a wa a ka ba ke a wa a o
original
a tete e ba tla ba thoba ya sharp sharp jaka mo tasting ka bona presentation start ka presentation wise 10 out of 10 ba presentation
sa presentation e bit 100%
mo na mo ne mo na ne e ba fetu presentation ke 10 fetu kana le presentation o sharp ke 10 mo re batla go tsena go go se company a se le so mangwane se bitsang gona le body booster gona le bo
e ha ile le so ke big tour big tour ha ile so
wa fetu se ke big tour e ja kwa no taste presentation with a 10 and then taco ke boka
ah mona ke mo 100% le ga ke
kai
ga ya ye
ba fetu 100% for tasting ke ana mo re ta go se company fetu big tour big tour
se jo ya ntse mo se ke se le se
ka
di fork and knife se ke bona ke se company se le
so ga ta kriya di fork and knife
tsa bana ba tsene se ke tsa bana ba tsene
tsa bana ba
tsa ke yo la
ke ya go se ga ya go go style wa
fetu slice a tsi ka no itse ju sa o ke
e bi tsa ha bi tsa ina tsuka
ha yone ha ina ke ha ya ba
ke cocktail wa fetu
cocktail
re ke ya mo na le lemon no ena le
strawberry mana tsa di bua tsa go tlo nna ke ntate ntja
ena le peppermint wa bona le mo no 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 pele
go tla dinaga nda den tsa ke tsana era go jua
ehe ke ba tlala address mo tene mo tene e re a tsa ka se
ba bona
re ne ka we
ba bona why 7 tigers given and take the 8
the when I tap sa are we tlhalotsa ka gore mo a dula le ke
ya market
mo market ya o mo dumelle fore a nyolowe to such an extent well like 70 ba go simolla ka tshoko o tshoko 70 sa tshoko le shone ntse le di ingredients tse di monana
ba ntse go be go be sha ga 8 go be sha ga 8 mona go
ba fetse di party wa cater
ya ga o cater le
ba blele o cater ka
everything di tira baby shower ba tla go dira quarter party go di eventing everywhere
ke go pa ba on the spot so fu chimile ke go pa ba on the spot ke me ranche ke mo ba mo on the spot blaga ya birthday ya bona le party ka di two o re tshepisa on the spot
tsabekeleda
nana wa ikwa wa bua na sinna bona mo party nyo a go bua ke batla batle ka bontsi tlo go dikanga
la like mo party new like great lord like re tlole ka re tle ka menu nyana o montshanyana so it's like letse ba nna ke motho ga tang o ba innovative so re tlole ka re mo create le menu wa o special ene so di thuta be re le da
batho ba bangata ba qala di-business just because motho olo wa ira ka reng wena in terms of batho bae leng gore batho go ya inspiration from batho ba bangwe
well journey ya besaga ke nadeng engwe very difficult because e batla wena e batla pelo ya gago wa bone ga o le motho e tsa ntho e leng gore le wena ga o etsa ya go like wa thapa wa bone
go nne le lerato la go phela
e seng ga o etsa ntho like a e qala yo tenela ka moo
ga e sene ke o botsa gore secompany sa go se differ ka e mano ke a bona
quality
no ke a bona why chance batho ba tle mo wena because o mang le mang o dira secompany but anong o re bontshe presentation e botlhale gona le crew monate e nngwe ke ye rapitori rona ka di 24 le njaka ke moya on the spot e nna rapitori a re na bofaa 24 November ke tlo patala next week ke batla gore prepare-ele ya tsela but se ka nna kanye tlo bolang ka transport ah ba fetu ga batho ba batho le batho ke batho ka rona re batho ka batho ba fetu ba ge ha o nwa pa ke tao hana ha o nwa pa thata ke tao hatuna so re a nwa pa na hi ke ne monatela rotlhe wa fetu ke thura ma boxe are 100% e fetu bona re hane ka di details social media bona di number go nne monate ba o kry-a ya
okay like social media for now ntse ke le fela mo WhatsApp le Facebook mo Facebook ke Patrick Thura WhatsApp di number tsa ka ke 0789091940 nka di phetha ape di number tsa ka ke 0789091940 ha o batla re tlo go seta mo eventeng kapa whatever kota date everything tshwe mo le go fela re tshwarela re tshwaka le re tloetsa ba mnate
a le ke ke in terms of for the delivery
ya
collection e
hela ya 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 u bua ka le nya di delivery like re qadile da le nya o deliver se gale re qadile da le nya o deliver ne so ne ntse re shota fela taba ya bo scooter but nna ntse ke le ka go ke ipushe like ka bo nna ke deliver le batho because re ka se dule ka product ke product e tshwantse e go batho bo di scooter bo di koleke nana di tla re kra kha morago bona ntse re ipusha
ka ha se love dere
ka lo bua ka sinswele so so fa a bona na le most panelang ding ba da no di dumela go na le toro ya hore o ka fita the way premises out link ka teng. Are you pushing for the sponsorship and all that kind of funding about o se itse ke one man?
No, for now nada le nyane ke like nane ke na like ne ke kinya school ka bona wa bona was not ready hore nka ya ko like nka tswa in a public ka re ne ke batla we build up le le nna ke ne strong wa understand ha ke batle bo dintho tsa bo di funding ha di fihla di tlo fumana like ke le weak wa bona so now I'm strong ke fitile mo dilong tse di hintsi blind wa bona that's why ntse ke le strong today ke mmameletse then for now ke nana ke ready any sponsorship any whatever e ka hlaya I feel like nana ke ready
ba ku pen
ga long ha re buile bo kana le bo blue
rip
bo kana ntse mang
bo tsisa
yeah bo sas cool like bo di product tsa bona bo
di spanisa
like rena le bo di crown spicy we usually bona batho ba di quarter re spanisa bo di six gun di crown spicy ba dire bona bone ba sa leke go ba ka hlella
go tsena
bo di phamalati bo di engwe wa o tsa go ka so le rona re le batho ba blue phone tsentse rena le yona toro ya hore le rona re ka di fihlella di quarter festival tse le mongwe da etsa la mo di provinces tse ding ba ke nana fela ha re ka kopana batho ba mo blue mo di stakeholders government ya re thusa le yona re kgone go fihlella da e go because we here rena le yona go So qala bikinyana bikinyana then ho tshella re ya Korea ntle
ya no project company na le project down central thina ke o tsaile o fumana le sidi ka yona ka go sa kenya
ya ya khuku ke dikile wa bo ya go ke create information e so no ka tseba mara tshwantse ke etse because like aba di ntse fela bo di di ntse tsa bona tshwantse o register re be sa ga ya hao bona le di classes tse o tshwantse di attend bo di training before o ka tlo fumana di sponsor ga se sa bona sa khuka khona so ntse ke le busy ke ya bo di class eno yana ke ya ka ja ka di bang ka ga ke le ntse ke builder le nna ke
that's fine
sa no motho ha ka thaka lo yana ja ka go bola ka tsebana le batho ha ba bo kota ka thaka go tlo go nda ga mo le le building man ke ye go cost go go pila ho fuma se o wa le ba ma go tlo. Are you willing to move from Mokasi?
Yes, I'm willing, but Mokasi, I get to move a bit sa ya ka Mokasi wa bona. Ke to expand a fela besa ga re tse santse the franchises was more to the mother board ke mo le sa ga tsa di
le
so re ga se kwa le re wa bo so mo tshwantse ba tsile ba dile ba tsile okay this this a ga tsa di le kae tsa di le kae jwa. So le go spupuntse re le ka ba bona so kunetse ke collaborate le brawa ka go di sushi tse re le ka go re pushe e re ntse tsa bona di two so we da collaborate tsona sharp wa bona that's why ntse re kgona go create bo di event tse kgolo re ntse bo di metro fm hit wave
a le ntse
re tlhaga bo di msb now ka December re tlo ya Lesotho
a le ntse
re bukile re lo dira dipapa go Lesotho
a le ntse
alo fetu go tswe mo hloko e dina la yo hloko ke yo rena eh bona le mo tsamo le mo mara o as much as we rata ndi ma bona le mo tsamo business ke le nya ba di tla tswe you find yourself ka go ka khuita ka go ka something encha
yeah
ene ba nngwe fitile ya nye ba stage se se tlisa ba ke
well stage in so ke fitile wa bona ja jwale ba ke ba ke this thing it's a test wa bo ke test and then u tlotswa fela go wena o like to ntsha bo wena ba ha o be sa ga foko like wena u jwa u tlisitswe ke eng mo be sa feng wa bona so nna di le nyeng tlisitse mo be sa geng ke lerato wa bona love business ke gola ntse ke gana di business ke dirang ke dirang ke dirang a so lerato ke lone nana lerato la le nyeng e dirang fela ke lone.
Nice one.
Tsa o sina le rato la ntho e etsang ha ona motho ya di.
Nice one. Mafetu la fetu le rato la dijo. O di la bitse di le. O bo wa tse ke tsena. A ke tla ba ke tsela dose over. Ba do sala ke a tsela. Sho ba fetu. To re tse so ba fetu. Tsaka no 5 minutes nya ne ke batla go e tlhamoga. And tsaka ba fetu ya partner. Stakeholders, no shabana lena. Jita plekage go sharp mo agitsi. Structure wise ne re go bela re ka mosama. Structure wise go tsena mo na motho a professional. Ke mo ka dilang papa tsidia a sa tsike. So ra go pa di stakeholders swa ka lang ke tlo thula o ding le motho se mo tloka ntso. Because of usani. Ka ba hi le bana ba ba. Lights must tell one time out. So the car on the hill, the two signals, the Honor Hira in Sing, so that the Honor of the wooden young pig could be the snacks. So no, the door channel in the Tanjita, the nice, and then local is 10 out of 10. So now go back and order. I saw my Facebook page to Tuga and the Lunay number. Hola, Negelemo Face 3. Barebone. Ritlile ga letse re tshepisa so ritlile re tlo kopana le ene gate ka di 2 tsa December wa fetu a di gatakalane kopating ya bla yaka and then bonang a re kopaneng gape nako e tlang wa fetu bona ona moifo wa tsakasi le tsamaisana le Free State Culture re sa bonga ka go le re shebelle but don't forget to subscribe a re tobetseng ba fetu le se ka lebala party ya rona ya tla ka 1000 subscribers ke tla be re di ka party ba fetu re na le 7 no 300 ha wele after re di ka party re le lebowe se mmusho wa fetu nna ke ba gate ba kitseng ba ke doctor bona are kopane mo episode 4 in la number 3 ya ba go the way e gathalla di business tsa leng mo se re tsa makati e le ke gona ne re itla ai ai papa tle go cameraman le ka nna latla nong le tlo ja go nne monate tlo tlo ja